tashi tsage ka nemi naka yau dai kam naka sai naka da abun wani gwara a ce naka kar ka dogara sai an baka a kwana a tashi sai labari barwa Allah komai ka zaman duniya ka tashi tsage ka nemi naka yau dai kam naka sai naka.